abapfuye batibukwa burya mu Burundi ko yatwahuye n'ibyago byinshi imfu ziri kwishi icyitakizi abizi abicwe mwakuyo abimwakuyo ako nagira ndabwire ko kubwicanye bwo 93 abarundi twese twamatubwibuka twese atano mavuye hariho n'icibutso c'umurundi wese wese murundi yapfuye kijya gihe cha 93 muita 2021 naratangaye nsanze ni jewe cyenye nshira ku ishugwe kubera iki ababuze bandi bataza gushira ku ishugwe kandi cibutso cha bose rege ibintu tewe kubishira mu macakubi nguwe wanze kuwe wanze kuza kumushira ku ishugwe kuwe wanze tumaze kuvuga tuti umurundi wese yahitanywe na bijya byago cyita 2021 yo kwa 1993 hariho icibutso hagi bujumbura nije ndagishira ko jenye na mashugwe mugabo bose babuze nta numwe turi yatuza mugabo ubu muri ku 10 narabonye hariho ishiramwe ry'abana baje gushira ku ishugwe narabonye hagi ubu hagiye ko amashugwe abi no kuvuga yuko nabajya abandi rero mwese agiye aravuga ngo ashiriwe wundi ashiriwe wundi ashiriwe ni kandi mu Burundi twese twaburiye uwo munsi nyene twese tukaba twaravyemeje tugashira ko nishugwe none niko bari kibatoza nabo bashire ku ishugwe aho rero twateko tubikora mu macakubi uvuze ngo ari ubuta sijya tariki ni yindi tariki uzobona no kuri kaminuza ni yindi tariki none munsi tariki none munsi kuri nos apostolique wa yarari mu Burundi kortine nawe nyene uzoraba baramwibuka mukase tariki zimwe mugitariki ijya barondera kujya gushyira ko amashugwe mu kirimba twese burya tuba turiko natwe turayibuka kandi turashyira ko nishugwe nkuzeye abanyekongo b'abanyamurenge baraje gusaba gushyira ku ishugwe nabo nyene twaremere kuko itariki si zimwe none ni kubera iki dushaka ibyo ari itariki zimwe ntitubikorere hamwe byerekana ko tugifise kagati matare gwanze igihugu carabuze ijya tariki turashyira ko amashugwe nico itwa ndabatumiriye mwese guca mwo muvyumva iryo sango twese ruzeze turabibuka turabaririra twese hanyuma iyo jewe none jewe ku ntatemwa y'umubyeyi wanje harije tugenda tugashyira ko n'amashugwe ni ibintu bisanzwe mugabo ibintu nimureke kwishyira mu politiki wishyize mu politiki nyinshi muzosanga mugarukanye injyane kandi twariko turazirengana niyumvira yuko ubu turageza gukora ibintu twese dufise umutima umwe kugira ngo ntitugaruke mukahitiye niyumvira yuko inyishu iyo itomoye tuzokora turiko turakorera hamwe
abakaba ari abasuma bahejeje gufatwa n'igipolisi cy'u Burundi bariko barasambura imodoka bari bivye nyine ngaha mu gisagara cha Bujumbura muri aya makuru twabiguteguriye turaza kubigushikiriza ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho buri mwe wese aherereye uyu numwanya wa makuru agizwe ko ari karavurwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi banywanyi bacu rero bibutse ko tuba turi ko turabashikiriza amakuru yizewe yaba yavugwa mu bijanye mu bya politike ajanye n'umutekano mu kibano ndetse n'andi yose mwamwaranyegejwe turayatunganya tukayagushikiriza idonidonga kuri imbonesha kure yanyu mukunda muri benshi ya Iwacu TV imbonesha kuri mwe rudende ibageza ko amakuru yizewe abari karavurwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ano makuru twabateguriye reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko irihuta cyane si umurundi ariko yafatwa nk'igihangange mu nzego z'umutekano z'u Burundi ku butegetsi bwa nkuru nziza hoho Butare yari asigaye atanga imibonano nk'umukuru w'igihugu benshi muri ba generale bashengera iwe nk'abagiye kwa Kizigenza yitwa Esdras Butare afise utubira tubiri ni umunyarwanda inshuti ya hafi cyane ya Fresier Kabuga yagirizwa kuba ariwe yatanze amafaranga ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 Esidrasi Butare arafise kandi akabira ko mu Buhorande abarundi basanzwe baba muri ico gihugu bamwibuka ariko aratembereza Perezida Nkurunziza mu rugendo yagiye muri icyo gihugu muri ntwarane umwaka w'2014. Esidrasi Butare aramaze imyaka mu Burundi, bamwe mu bamutohoje bavuga ko ashobora kuba yahageze muri za 2008 atera afata ikibanza gihambaye kupfa muri za 2010. Mu mwanya wa mbere yoba yarakoranye n'umuhisi generale Alphonse Nshimirimana mu bijanye n'iperereza. Hari inyandiko zamwanditse ko yoba yarafashije mu nyigisho zahawe imbonerakure muri Kiriba Ondese mu buseruko bwa RDC ntacyo yabivuze ko mu nyuma yavuzwe mu isoko ryo kugura imodoka zitatu z'indatemwa JP Brende zari zigenewe ibiro vya Perezida Nkurunziza ariko zishitse basanga zifise ikibazo cy'amafire. Ubu nta makuru y'izo modoka aho zoba zigeze nyine. Muri 2015 Esidrasi Butare yavuzwe mu vyo kugura vya bikamyo vyatera amazi n'amarangi abari mu myiyerekano. Inyuma yahavuye ahabwa isoko ryo kugura imodoka z'igipolisi no kuzikora zipfuye. Mu gisirikare naho nyene yoba yaraharonse amasoko akomeye cyane. Ayo masoko yo mu gipolisi niyo amasoko atandukanye avuga ko Esidrasi Butare aherutse kwakwa. Yari amasoko akomeye cyane atwara amamiliyaridi menshi. Mu ntwaro iheze ya Nkurunziza, Esidrasi Butare yari yunze ubucuti budasanzwe na Perezida Nkurunziza, Generali Nshimirimana na Generali Bunyoni. Ubucuti bwa rabandanyije kandi na Generali Bunyoni inyuma y'urupfu igiturumbuka rwa Nkurunziza. Imigenderanire ya Butare n'ubutegetsi yoba itarahagarikiye aho mu masoko gusa. Umutekano wiwe uvugwa ko urabwa n'intwazangabo mu gipolisi yitwa Swede. Ihagarikwa ry'amasoko ya Butare riraboneka nk'ingaruka y'ikurwa rya Bunyoni riri mu murongo wa Ndayishimiye wo kwikuraho gahoro gahoro abantu ba Nkurunziza harimwo abo boba barasangiye iby'urudandazwa mu nzira zishobora kuba zitama zitomoye. Umuzo no gukomera kwa Esidrasi mu Burundi vyoba bihuriranye n'ikomera ry'imigenderanire hagati y'ubutegetsi bwa CNDD FDD n'imihari irimwo iyagirizwa ihonyabwoko mu Rwanda. Hasigaye kumenya ko ikoroka rya Butare naryo ari ikimenyetso ko leta ya Ndayishimiye yoba iriko iratandukana n'iyo mihari nuko ari uruyeri w'ubutegetsi. Uko twabamenyesheje mu ntango z'aya makuru, igipolisi cy'u Burundi cyafashe abasuma bari bivye imodoka mu gisagara cya Bujumbura muri zone Buyenzi komine Mukaza. Abo basuma bakaba bafatiwe muri komine Mutimbuzi bariko bayisambura kugira ngo bazadandaze inyuma zayo. Igipolisi nyine kikaba cyaciye kibagwa gitumo. Banywanyi bacu rero ni ngahanga dusoreje amakuru twari twabateguriye twariko tubashikiriza binyuze kuri imboneshakure yanyu ariyo yacu ya Iwacu TV. Wifuza kuzuba uwa mbere ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza, icyo utegerezwa nta kindi ni uko warafyonze kuri sabone chanks subscribe kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tuzuba uwa mbere ushikirwa navyo. Mu kandi kanyara andi makuru turi kubategurira nayo murasabwa kuza kuyatega yombi. Ibi byiza ni byo ndabipfurije.